gogo. Mawumuhle ufana nami. Awudingi ukuya esikoleni ukuthi ube successful.
Uyaphi gogo Helen sofaka bo red man?
Ngiyabona uAgnes.
Gogo. Lalela gogo ne. Ngicela uye ekhaya ne.
I promise you,
Zofi. Family. Family important.
Rodney. Oh. I ain't tell about 7 days in the lab soon.
7 days.
Surprise.
Oh, my transfer.
No, hi. Lawyer was so cookie, so I decided to buy a new one.
What beg I put you, my transfer, Dad?
I want nothing of it.
Any?
I'm petting in a 7 days on fair.
No.
Ngomuntu lo muntu uphelele kahle la emkhondweni.
Crack.
Hey, kwenza kanjani? Kanti lapho unjani?
Asilwe na gogo. Namhlanje uzohlaza enye inyongo ongakazuyihlaza.
Uza nophula ebuthabele angithi.
I'm sorry gogo. Really am.
Hayi gogo.
Kwenza kanjani?
Eh? Go,
Kapereka,
mané,
kapereka. Oei. Taal voor het zee lekker kree. Poes.